Oh, Oh, Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. Yeah. Yeah. 스타 친구.
아멘.
Aleluya. Siyacela kodwa ukuqala phambi nje apho. Uba umjikoni umabalele ngapha e-strand ebepha into ezincinci ulibele ifowuni yakhe ma-refund. Uthi kuyakhala xa iyagrotswa ndiyakhona laa mntu akayiqondi uba yomnikazi wayo apha. Uba kaloku eyethu imoto apha e-refund xa ukhole kwizetafuleni ndisenefowuni esese-George nangoku engekabi namntu wayo wavela uthi khona. Ndiyacela ke makaze laa mntu azi into yobana ngomso nangomso xa uthela into izisapha etafuleni kunobhala ukwenzela umntu ayifumane kuba kalo sisodwa ko. Mayize ke laa fowuni nto yoba umabaleke please unezinto zomsebenzi phaa kuzo ezidingekayo. Siyayiqonda into yoba kayiqondanga umntu ngoba ke nyhani awuzuyazi babantu kodwa ke ndicela ukuthi xa ufumene into sisemhlanganweni mayize etafuleni immediately. Mayize ke nayo laa fowuni ngonje ngoba ikhala ibanecima ngumntu makayazi ke ngoku uba umabaleke ukuyo. Yazi into yoba efowunini sometimes iinto zakho ezininzi ziphaya yonakalela xa ike ngalahleka. Enkosi izawuza ke uba umabaleke masithoba umoya nje azayizisa inoba nalo akakaqumbi kakhe. Nkosi izawubiza abantu abazawunxiba masiqale eBeaufort West. EBeaufort West ngumama u-S Mhlawulo ibe ngudade u-S Palani ibe ngu-Kay Williams ibe ngu-L Mhlawulo ibe ngu-A Low. IBeaufort West lena bendicelile ke ngathi abantu mababeredi bekumele ke ngoseyithi IBeaufort West yonke apha besithe net ubingene inkokhele abantu mabalunge neento zabo zibe sezifubeni mayize IBeaufort West enayise nangumama uzingce Nyamanda Nyamanda ibe ngothandwayo ngalo asifazamanga ke kukho nomama umvubisi yena akazibizwa kweli qela ngeminibangoku uzawuba sekugqibeleni naye alunge kwiinto zakhe ngabenzangathi ke akabizwanga enazi akekho papa uza kuba ngayena. ECape Town avuyile jini thina udade uthina uthina ibe ngumama Palambi Palambi ibe ngumama uDidiza ibe iviwe Nyovane seCape Town. Sipheka ePlettenberg Bay. Nansi. Isifuna nje ukuthi ezaphusha. ePlettenberg Bay. Nonelela Hendrix. Noxolo Peter Lunathi nomgcobo Bali
amajia izakhetha
Esata odwa shoma Lulu Thando masange fu. Estrand, yoliswa mazing, tembela, tembela, mani, fundiswa, khaf. Welekaz, tamani, Aryan, drela, yoliswa, sotu. Siya emoi plas, linatu, seis, sivuisile, zime, lengu mama emma kwen. Sipeke pal. Pa enna pa yepal uko bantwana babini abaza usikelela bona ke sengisize kutate xa sefikile ubiza uthini into yabo ihamba njani kuba baza usikelela bona banezinto zabo abaziphetheyo indlela abaza kwenziwa ngayo sinobawo umbenyana sibe nomama umbenyana sibe nomama uplaki sibe nomama Adonis sibe nomama uSweni Ndawo sibe nomama uTshengu uTshengulana sibe nobawo uThainani Thainani Nkoko ke sizaba nabantwana babini bazawusikelela uAlive Mthiki noLipho Dosini ora ke bona sofa xa sekuyilutata sipeke Tryfonden sinomama Mosinto hoy sibe nomama Nosimo Izwapi sibe nomama unosiphelo plaki sibe noasanele tom sipeke strand anelisa nikani emihle alven Sipeka kutofi mbaba. Kutati nizo kolo, skolo. Bengu tatu Wilson. Panga, pangaza. Bengu mamu kuen chaiya. Sisa ilindi lege tofa ni phone, maizi phone, kaba umabaleke maizi phone.
Oh, my God.
Dilibale yami branch ngoku. Sinomzalwane ulihlume ngoko. Sipinde sibe nomzalwane uAkhile ngoko. Nabo baza unqile. Dibalibele abazalwane bam.
Amen. singo kile. Singo kile ngenxa yokuba ningaboni oba nikhonze emnyameni. Nobhala uzawuqokelela i-100 rand iyomncedisena utata ngamnye apha because nizawundenza umntu orongo xa liyeka into irongo ningathethi funeka uze lo mntu mbi azothetha apha. Zandiyintwela into ezibane nazina ngoku kutheni ndifika lihlale ingajonga uba inkqubo ithini. Asiveli mthandazweni. Bawusimanga bhala bonke abadada balapha ze bathumela imali ezawuncedisa ipasika yaseNaisa ngoba kaloku akuzutshiswa abantu abathile, abantu abathile baveka amabi. Masingangeneli uhlala apha sikhokhele ibandla. Siyavana. Amen. Masifunde.
Saphendula sathetha nabemi phambi kwaso. Sathi sisuse ingubo ezingcolileyo kuye. Sathi ke kuye uyabona ndibususile ukugwenxa bakho kuwe ndikwambese ngezinxabileyo.
Ingoma.
Yabona baba.
Sawuthandazela nje nicimba sawuthi uze senze izinto sibe singxolelwa nini. Thulani thule izani bomongameli nithandazele impahla. Hlalani kaloku hlalani phantsi ngoba ngalaa mini wawunxiba wakuhlelwe phantsi.
Oh, Oh.